watandika twabula Tetutandika okutambula Sewe twabula Banji twalaba Era bingi twaiga
Yeah.